Hello everybody, we are UGC. We are called Umlazi Gospel Choir and we are coming at you live on MPV TV. And we are about to render the song called Umoya Wenkosi for you. Hope you enjoy it.
Umoya Wenkosi Ukhona, umoya kaJehova ufikile. Umoya Wenkosi Ukhona la, umoya kaJehova ukhona, ukhona la. Umhlaba kwanyakaza isizwe, ngithi mina ke kwanyakaza umhlaba, kwanyakaza nesizwe, kwanyakaza umhlaba wonke, kwanyakaza nesizwe.
Sasigue, 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 Sasigue,
Sayibona sayilandela Sayilandela Awungishisazi Sayibona sayilandela Sayilandela Hey ngishisazi Why yes, sir? umsindisi wethu chimo momo 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 chimo momo 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 Sifigile umdala wezinsuku saletha saletha imhura saletha igolide saletha intaka sayiletha sayiletha samlandela chimo momo momo ay 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 kisho mina isazi
Well, thank you everybody. We hope that you enjoy the song. Please don't forget to like and share and subscribe. Thank you.